ngiserenkeni ngizocheka nje umsebenzi kule ranki engimusha kunemoto yami eyodwa khona.
Yazi ukuthi namhlanje mina ngithole i-call ukuthi imoto yami ishaya isiphingo ayilayishile kuze kube manje. Angizange ngize ngibile ngitshela udriver ma-driver nto ngaku-recommenda nje ntona kwenzenjani. Hayi udriver wahlukumeza emgibelikazi kanje kanje nje ngathi hayi netsifana ayiphele lapho kodwa uwothwa omunye bekuzohlala phansi umhlangane.
Bamashazi uma ngikhuluma nawo kunomyalelo futhi abawuthole kwamanye ama-owner vele ama-owner sihlafuni kahle umhlatha wodwa amanye awusazana before so amanye athukile mase ngiba sengifika ukuthi labantu laba bakhona all over
sisendaweni yabantu la asikwazi nathi ukuzenzela siyithathele sikhungo yazela yethu yabo
no bafowethu anginankinga angibonga angihambe kodwa nje bafowethu anginankinga sokuxhumana kodwa nje bafowethu tabeni bafowethu ngiyabonga
ukuthi kumuncu abantu bakhona uyabona ukuthi nje hayi abanginambithisisi kahle njengoba sengisuka erankini ngifuna ukufanela umshana abami bambeza ngo-CK abami bambeza ngosikelela ngifuna ukufanela yena noma kuyindoda engatholakali kalula
Thomuka yamfowethu ngithi mina ngila YMCA nezinto engahambi kahle kodwa ngokuhlangana nawe ithi ixoxe bafo
isizathu sokuthi ngidinge umuntu onjengayo u-CK ukuthi ngifuna izeluleko kubantu abadala kunami kubantu esibasha so abantu abanjengo-CK-ke ama-bulldozer avuka noma ikuphi so uma ngihlangana naye kukhona lazo ngilapha khona la ngekhona hiphi
ya futhi khona umona monanye okhona ovuvukile kodwa-ke ngifuna ukukhuluma nawe first to face bafo sibone ukuthi uma kunje kwenziwa njani.
Yeah, we're going to have to get the money. We're going to have to get the one umhlang endawo is saved. Abantu bajonga ukuthi abadala osikelela. Uthanda indawo equiet. Umuntu ongafuni ukuba public.
No, baf. Siyazi ukuthi indoda ematasi.
Yeah. Hey, mndakwethu ubunzima man, basematikisini. Yeah, ukuhlala kumatasa-tasa khona.
Khona umqondo esinawo.
Obuthi.
Kulo session wethu bafuna ukunikeza isikhundla so ngifuna ukubheka ukuthi umqondo omuhle lowo ngizobuza kuwena Zulu ngazi zonke into eqondile yonke into e-right
uma sifika lapha indawo vele obvious umsindo khona owolwandle akusiwo wabantu so ukuba khona kwethu laphana besinento ukuthi vele into esiyikhuluma lapha izobiziwa yithina
isikhundla si-right kodwa siphinde sibe nabo unzima ngoba esikhundleni ubekwa ngabantu and abantu babeka esikhundleni iphinde bengabona baphinde bakutshutshise okanye ibe ngaba bangakhange bavotelwe imajority bohlulileyo so inabo ubungozi indaba yesikhundla so ndifuna-ke uthi uma usithatha isikhundla mntakwethu usithathe isikhundla uyazi ukuthi ziziphi i-challenje ozobhekana nazo nawe njengendoda fama ukujonge na ukuthi le nto lena uzoyenza uzayimela na.
If Tiwa Ngen is either Kono VS Makdubele or else Tuma Tua Ngen Kona Sobezo Beg Vimba Kona Baz Mau Shazila Aung Move So Shaz The Position or Evo Ikabangayo Gelsa Kono Ikabang Oba Uvi Njoy Ilis Kona Ba Onda Nga Son Check Gabil Kushe Gobi.
So when I walk with him, we start on him.
I'm going to find my own member. Okay, uthathe ixesha ukule mboni ngoba le nto lena ifuna amava ifuna nokujula into zijonga
yabona nje uselapha mina ngithe mina ngokwami aka asho ukuthi akabikho ready for now usafuna ukulungisa izinto ezithile esisuka kuzona so ngeke sokwenza izinkinga zonke lowo inkinga ngoba once wathatha isikhundla thi usecretary yazi ukuthi uzokhuluma non-stop
umshana njengoba ngikhuluma naye indoda ekutshela straight uma suke kutshela into iyenzeka isikhathi esiningi so uma yethi kimi kukumina ish kunginikeza i-injini yebhasi kuyangisinda so angiboni ukuthi kungangiqhubeka because abantu abanjengosikelela umshana bayazi kakhulu
iliphi iqhinga esingalibeka for enqabeni
indlela nicima ingabhetele mina uyibeke kakuhle ngisisoka lento uyibeke ukuthi hayi kulonyaka manje usabambekile ikhona umsebenzi wenzayo ekhayeni okanye uyakha ngoku awusihlala ukhona apha eThekwini ukuyithetha ukuthi ke ngoku mababeke onye umuntu kula ndawo so kwiminyaka ozayo ke bangase babone ke xa bephinde besonyuwe yona ndlela yosibaleka ke leyana kodwa kusibaleke kakuhle ngobusoka
hayi ngiyabonga
no nyefethu ngibonge nje amaqhinga neplan ngoba kubalethe indlela uyibuze
kwabadala
kwabaphambili ayilungile
futhi lungile
futhi
so bakusobona
na futhi.